Yaura, tēnā koutou. Ko ere Maiava tōku ingo, ko au te pau Arahi Maori, mo te Link Alliance. Kia ora everybody, my name is Were Maiava and I am the pau Arahi Maori for the Link Alliance. And I have the privilege of sharing the Maori culture to everybody within the Link Alliance, within everybody who is participating to complete this job, this project on time. Nō reira, kia ora kurangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.